E weche mamoko ni duol manono tije obila IPOA wacho ni nyaka sani giseyudo ywak maromo 10 wi jok manomaki, jok manondhi kata jogo manolalgo e kinde ng'anyo mar rowere kendo gidhi mbele gitimo nonro margi. Kaluwore kod ywak magiseyudo, IPOA wacho ni ji 8 kuom joma nondhi kendo lalgo oseyudi kangima. Jogi wacho ni nosandgi e kinde mane omakgi kata bed ni IPOA kwayo jogi mondo ondik dhogi e wi wechego. Gin Austin Omondi, Gabriel Oguda, John Frank, Dre Mwangi, Shadrack Kiprono, Osama Otieno, Leslie Muturi, duto manolalgo Nairobi kod Joshua Okayo mar Kajiado. Rawera manyinge Joseph Mwangi ma Nairobi to pok oyudre nyaka sani ka IPOA kwayo joneno mondo wuog oko mondo ondik dhogi mar konyo e nonro. Denzel Omondi ma Nairobi ne oyudi kowito ngimane ka IPOA wacho ni negitimo nonro kendo giyudo lipot mar obila kanyakla kod joneno mowuok oko ka joma nigi pichni mag wang' dede kata mamoko bende ikwayo mondo chwalnegi. Ne rowere adek ma Isiolo magin Muktar Tache Ali, Nuri Abdi Diba to kod Isa Osman gikwayo joneno mondo chopo chwalnegi wach madhi konyogi e nonro.